inshuti za nyanze ni huserukira naho abavandimwe banyanga ariko wowe ni wanyanga namahoro nagira mwami ntagufite sinashoberwa mwami nyikwizeye uri byose muri nge
Ibyo bingira umwe mubawe